sombululela u-x udityaniswe no-8 ungaphantsi okanye ulingana no-6, ogqiba uyizobe impendulo yakho. Ngoko ke sino-x udibanise no-8 ungaphantsi okanye ulingana no-6. Masisombululeni ke le inequality, sombululele u-x. Indlela elula ke kuba sishiyeke u-x eyedwa kwicala lasekhohlo. Ngoko ke kufuneka ke sisuseni laa 8 u-positive. Indlela elula yokwenza le nto ke kuba silahlekise u-8 macala. Xa silahlekisa u-8 macala ke ayizutshintsha i-inequality yethu. Ngoko ke ekhohlo sizawushiyeka no-x oyedwa. Ze ekunene sishiyeke no-negative 2 ngoba u-6 ulahlekise u-8 ngu-negative 2. Isekhona ke laa nto ithi engaphantsi okanye ulingana no-negative 2. Ngoko ke ngoku masizobeni le nto siyifumeneyo kumgca manani. Nanga ke umgca manani wethu sino-0, sino-1, sibe namanani angaphantsi ko-0, negative 1, negative 2, negative 3. Singaqhubekeka ke siye ngasekhohlo onke amanani angaphantsi ka-0. Sifuna ke bonke o-x abangaphantsi okanye abalingana no-negative 2. Kuba ku-x izawukwazi uba ngu-negative 2, sizawuba nechaphaza phaa eligcweleyo okanye isanqa sigcweleyo phaa ku-negative 2. Nawo onke ke amanani angaphantsi kuka-negative 2. Ukuba ke ibinguncinane qha ingekho laa nto ithi ilinganayo, besingazuba nanto esasanqa. Ke ngoku sifuna onke amanani angaphantsi nanga yasiwazoba ngalaa mbala upinki. Ungathatha ke amanani ambalwa ukujonga ukuba ayasebenza na nyhani. Xa sijonge apha ke u-negative 3 funeka esebenzile. U-negative 3 umdibanise no-8 ufumana u-5. U-5 ke ungaphantsi ko-6. Loo nto ke iyasebenza leyo. U-negative 1 yena mele bangasebenzi ngoba akekho kulaa ndawo ipinki. U-negative 1 umdibanise no-8 ngu-7. Loo nto ke ayilingi ekho ngaphantsi kuka-6. Ngoko ke ngothatha nje amanani ambalwa kucaca ukuba sifumene impendulo erayithi.